5 4 3 2 1
Nizereye ko muri ko muragira ibihe byiza cyane abakunzi bose b'ikiganiro platform show nkuko mamaze kubibona ahandi ni mu Kigobe uno musi natembereye mu giti ndayibatuye nagendere Khalidjo ari kumwe na B-Face on the floor umwanditsi w'indirimbo la différence n'umwanditsi w'indirimbo reka ntahe kuri kakagezi n'izindi nyinshi ariko imbere yuko ndabaramutse ndakunda yuko abaririmbyi bandamutsa ku ma freestyle reka duhere kuri Khalidjo freestyle gato kugira ngo uramutse abakunzi ba platform show
Kuberunda, baby, kuberunda, nzogukunda, kunda ndagukundwa kaze.
Ngira mwamaze kubyumva uyu nawe n'umwanditsi w'indirimbo La Différence muri kino gihe indirimbo yiwe irikira bica bigacika ariya mu gihugu cy'u Rwanda kandetse n'ahano mu gihugu cy'u Burundi eh ama views kuri YouTube aguma yiyongera ni B-Face on the floor nawe akapela gato kugira ngo twinjire neza na neza mu kiganiro
yo Umurapa w'umurunda hari umubwirwa na vina kuri floats ibisazi turavuna ntidufina ubutuze ni rubuvenge n'ibihanga turamena mu giswahili cyiza bavuga kucana yop abaraperi b'ikigali nimba munyumva muhunge kuri mikro na hashitse nituvana tutabanana kama kawa ntawacana tena mapema sana uyu munsi kuri stage ni jewe n'ubushaka rudaciye abagabo ruza gukimana kuko nimba warufise ndo no munsi irakoroka kuko kumezuka mfise ushobora no guhabuka kuri battle rap wamfashe things are going B-Face on the floor
ni B-Face on the floor la différence muri kino gihe kirabica bigacika hariya mu gihugu cy'u Rwanda uvyakira gute ubona indirimbo yari kiravugwa cyane muri East Africa
ndabyakira neza kubera ubutumwa natanze bwarashitse ego
abarimbyo mu Rwanda bariko baritegura ngira ngo bakwishure ntabwo bufise bwa ba Jay Polly bwa ba Oda Paccy ama G The Black n'abandi
oya ahubwo nibo bafise ubwoba bakubera deja nk'iyi hotare bagize kubera umuraperi w'ukuri adatinya kubera amateka ya hip hop urazi uko biri permis kudishinga uwundi challenge irabaho kabisa urumva nk'ubaragize hotare kubona batarinjura bavugiraho bicaye commentaire ya Jay Polly narayironse Commentaire ya Majido Black ya Oda Paccy ya Bulldog na ibonye no munsi bishinga bavugiraho bicaye nk'ibimuga washike mike tucanane
why indirimbo la différence yakorewe muri Super Level mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko wagiye kubavyongera iwabo
eh uvyonga umuvyongera iwabo kawaida ivyo ntutangare nagiye muri Super Level kugira ntibaze bitwaze barakunda kudukengera cyane ngo studio bw'fake imbego bo studio bw'fake ariko bamenye uko urumva kugira ntihagire icyitwazo na kimwe nagiye muri Super Level ni studio iri mu ma studio akomeye mu Rwanda ego
ngo ushaka kuvyonga umuntu mu vyongeri wabo kugira ngo ntiyitwaze yuko mu gihugu cy'u Burundi ata ma studio ariyo B-Face on the floor yagiye muri Super Level abasangi wabo arabavyonga gushika nubu nta munyarwanda numwe mu rapper aramwishura ahubwo bavugiraho bicaye ndi kumwe na Khalidjo na B-Face aha ni mu Kigobe niyo basanzwe ba muri kino gihe ni Khalidjo na B-Face baherutse gusinya contrat muri Management ya Tribeca Hill Top 10 muheruka mu gihugu cya Tanzania urugendo rwagenze gute
urugendo novuga yuko rwagenze neza cyane kandi novuga ko intumbero yari yadutwaye muri Tanzania yari intumbero musanzwe kurahura ubwenge novuga yuko icaduca icatu kuye mu Burundi tukaja Tanzania ntagazi karimwe kuko twarari codinze indirimbo zishika kuri 5 dukorana no twifuza gukorana nawe byabaye top niko no bivuga
imbere yo guhaguruka no mu gisagara cha Bujumbura urugendo rwanyu ntikwigeze rumenyekana cyane nta mumenyesha makuru numwe yamenye urugendo rwanyu twaje kubimenya mu nyuma mwamaze gushika muri Tanzania niko bereka igaralijo
ndashaka kuvuga yuko umuntu wese avuye mu Burundi cyangwa igihe handi ajanye n'ivyo muziki kenshi bakunda kubitangaza kubishira habona imbere y'igihe bakavuga ati tujanye niki umwe wese muri tere ya futi ya mafise umukino wiwe umukenyero wiwe kugenda tutavuze ntibisugira ko twagize ubugaba mugabo hari ibintu ukora nka surprise kiza ari surprise dushitseyo ndibaza umwe wese arashoye kumenya ati bakanaka barahanaka bagiye hari ushobora kubivuga ugasanga bavuze ati nububeshe nububeshe kuko benshi barakunda kugira show bizo akabeshe mugabo twe twagiyeyo kugira tuma tutange gukora igihugu cyacu dutwayeyo bigaragare umwe wese amenye icyo dutwayeyo kandi tugarutse ndibaza umwe wese baraje kutwakira avuga ati icyo ari kibajyanye twarakimenye tuca turagishikiriza yego
urugendo rwanyu rwo mu gihugu cya Tanzania B-Face on the floor rwagenze gute babakiriye gute hariya mu gihugu cya Tanzania
batwakiriye neza vraiment ntanzigo bafishe ni abana beza kweri yani antuka twarabaye satisfait mu minsi twamazeyo baradukurikiranye kandi vraiment ibintu biragenda neza kandi gushikiza isandi baza ko muzobona amaresulta lowiti ego
indirimbo zitanu mwakoreye mu gihugu cha Tanzania mbega mwazikoreye he mwazikoranye n'abahinyanyuza bahe
muri WCB twarakoranye na Liza baramumenyere ngaha mu Burundi gusa ubu yaradutose ibereteze hama muri touches twarakoranye no bita aba twarakoranye na T-Touch nyine urumva na producer babiri bakora muri studio bose abo ni ba producer twashobora gukorana muri studio zibiri WCB hamwe na T-Touches
tukumenyere uririmba uririmba mu rurimi rw'ikirundi mbega muri izo ndirimbo ushokora mu gihugu cha Tanzania waririmbye mu rurimi rwa Gabface
naririmbye ikirundi kubera jewe ndiko mparanira kumva yuko ikirundi cyo kumvikana mu makungu ni guteza imbere igihugu nuzo guteza imbere igihugu uri kuvuga urundi rurimi rw'abandi kandi naho no ruvuga urumva sinoza sinoshikira bajyaye basanzwe baruvukiye mu kameme urumva ndagusi yanyene nkerekana yuko fise notion mu zindi ndimi ariko ikirundi nico kiri priorité yeah
ni Bface on the floor ni Rally Joy ni platform show nkuko muibona aha turi mu kigobe ndabatsuye barundi Rally Joy na Bface on the floor uravye ngene muri kino giye mubayeho gutega Rally Joy
yeno vuga yuko tubayeho neza abona yuko turi mu giti ngene na horamba mu kinama Bface horamba mu nyakabiga ahantu umuntu yavukiye ni wahanga aho wavukiye ni wanyu mugabo kuvayo ukimukira handi mentalite zahari ya muhira ni zaho turi byatandukanye kandi kindi kintu sikuva ngo mugiti ni mugiti ego haliya harukuntu umwe wese wasanga so ariko avanga haja kuraba mugenzi we ugasanga uri ku utembera ugira gute mwe burabona ngaha turi ahantu hugaye kandi turabanwe sana bijanye na business turiko bijanye na management yacu ivya dusavye biri muri contrat turatekereje mu bisanzwe
ngo mentalite yo mu giti si mentalite yo mwisite ngo urashobora kumara umwaka wose utabona taxi velo iri kiratembera ngaha mu giti reka tonde dukurikire video ya Rally Joy na Bface on the floor ha mache turuka ine platform show kangwana ibiguruka nanubwo kandi tuna kangwana mahene hene mene tigituruka kumurapa w'umurundi hip hop narinda kwiga hugara yo nakivuka adinza fata mike na stage na bomoka babiloni zikomoka abana mwe mwagiza duko muri nze guhangoka kandi bimenye turacari kumwe namwe tujyohegwa dutamba dutwenga hamwe na Rally Joy na Bface on the floor reka tugaruke kubiteramo vya Bface na Rally Joy bariko barategura ni new flavor concert ni Darasa Live in Burundi ni genekerezo ry'umunani igicenda na 16 aho umwanditsi w'indirimbo Maisha na muziki too much nizindi ndirimbo nyinshi ari kumwe n'umwanditsi w'indirimbo kubera unkunda ari kumwe n'umwanditsi w'indirimbo La Difference nabandi benshi umwanditsi w'indirimbo La Zouche Guitare Chanel umwanditsi w'indirimbo Ntunde Kure Masterland umwanditsi w'indirimbo Kinama ndo nyumbani GZB Sumba Zose Kingorongoro niyo bazabibere kuri Lisescopes mu ntara ya Rumonge na hari ya mu ntara ya Ngozi igitaramo muciteguriye gutega Rally Joy
je ndibaza ku munsi twama twiteguye kumunsi kumunsi twama turi ready igiteramo novuga yuko umuntu ariko wabivuga ukibaza ngo nibisanzwe no kuyemera mugajyo ndasaba nti uwifuza kuyibona neza kuri yo tariki y'umunani azayishikire kuri skepeshi amasaha ni guhera saa 8 nivya mutanga ntazabaze kabisa uko aho ndibaza asha ubusi sinyi nuba bivyaje ngo guhesha asha unda katika bimwe bibi ego
tugumenyere ugenda kuri stage n'aba danseur uyo munsi tuzokwitega iki kuri Rally Joy
aba danseur shaka kubareka kuko ni team yiwanje ni arakara team ni yiwanje ndamandi kumwe nabo mugabo kenshi hari gihe usanga ngiye kuri stage ndi je nyene ariko zo turi kumwe hazo bariyo bishasha nje kwerekana abafan biwanje hari ndirimbo nakoreye hiyo Dar es Salaam muri wasafi ni no kwa T-Touch umunsi uzoba hari azozumva ntiyagira uzozibaza ngo zandirimbo oya nzozivugiriza ngaho swinda zitambe tujyewe na bafani biwanje gisigura yuko utazoba hari ntazambaze ya
umuntu arashobora kwibaza muri playlist ya Ninyinzi Joe Rally atubwire freestyle y'indirimbo imwe azoshobora kuririmba uyu munsi gatoyi ndazi yuko bigoye ariko gatoyi
uyu mutego ndawusimbye
reka tugaruke kuri Bface on the floor nawe ariko aritegura igiteramo cy'igenekerezo ry'umunani kuri Lisescopes do Nyakabiga ari kumwe na Rally Joy na Darasa Live ntabwo bose bwa Darasa ga bro
na murapera gira ubwoba man je ndiyemera sana I'm be face on the floor. I stay in the floor always.
Abakunzi ba muziki ndunda abakunzi ba B-Face on the floor bitege iki kuri ayo magenekerezo.
Na urankoresha flow zirabura ubu nzokoresha izitukura.
Ushatse kuvuga
bisigura yuko nongeye ko urumva nahinduye couleur si someki hata kidogo. Yani ivi yana kuchana kabisa. Hariya ni misite yiwanje munyakabiga na hantu nakuriye kabisa nabaye imyaka myinshi urumva. Uchu vyumva nawe
nizere ko amaze kubwira abantu bose mu nyaka bigaho zo gushigikira
kubabwira abategerezo kuvyumva mu kubera turakundana cyane kandi barakunda ibikorwa byanje ebona eh lowiti usivye publicity vuga yuko uzobusa no wibwira ukomba maji unasikia lowiti durire kuri Skype things are going kulize WhatsApp ease what it is ease on the flow yeah man NYK city Skepes efinya kabiga
tukumenyere uja kuri stage uri wenyene ariko uyu munsi wa Lycée Skepes nizere kuzoshaka kuduga kuri stage uri kumwe na ba danseur B-Face
nta murapera agenda na ba danseur ariko naho no bimvira yo bari surprise simpaka ngo nabitangaze kubera flow nizo zikonta ingene uganira na public ingene ukomunikana na public old school ni gake bayitamba hari nigihe wowe uri kurayitambuka nkati nguvu zo kurapa ariko mugabo nimba bazobaho nimba batazoba izo bari surprise kuri yo kubera ntibabimenyereye ko naho vyoba urumva bari surprise ni kintu ntegerezwa gupanga fresh ariko ndize yuko uzohashika tazogenda yido
ariko twitege yuko collabo ya Darasa Religion na B-Face zoshobora kuvuzwa uyo munsi
tuzoyivuza ariko nizo bisohoze kubera Darasa yoblige yuko isohokana na video kandi urumva nivyo biri professionnel ugerageje kuraba clip na audio bisohokanye vraiment barabona tu umuntu afite programme nziza kandi yani iri professionnel nyene yabantu babona bafite plans a fresh izo ndirimbo nka zose naho bizoshika tukazo zi performing aloit nizizo bazisohotse kuzo ari nko guhonja kugira ngo abantu bamenye ibyari byatujanye muri Tanzania ego
nawo ubugwaye wumvirije amajambo ya B-Face ukumviriza amajambo ya Khalijo nizere ku yo munsi nawo buri mwosero umubwira muganga ati muganga banzo nkuremo sero mugatogira ngo ngende kuraba igiteramo cha B-Face Khalijo na Darasa ari kumwe na Masterland Guitar Chanel GZB hamwe na Magic Kingorongoro umu rappeur navuga yuko agezwe muri kino gihe ari kumwe na B-Face na ba rappeur navuga yuko bariko barakora cyane muri Buja Flavor dusubire kandi turabe video imwe ya Khalijo na B-Face hamace tugaruka iyi ni platform show kuri camera ndi kumwe na Montana you can call me Ami Pro site akaja mu gitate gezogira kantu kamwe kukubandi kugira ngo babone yuko yashitse mu giti naco gituma nicaye gutya iyi ni platform show ni B-Face ni Khalijo turacari kumwe nabo tuganira kubijanye na concert ya Lowit kuri Lycée Skepes kubatazi kuri Lycée Skepes ni munyakabiga ni shure ni mande ya Peace and Love Bar ngira benshi barahazi igiteramo kiteguwe gute ga Khalijo kwinjira bizaba bimeze gute hazo hariyo bande nawo nabavuze peut-être ashaka kuvuga yuko gent ko ndabesha ubasuyemo byo babyiza gusumba
hazoba hariho Darasa hazoba hariho Khalijo hazoba hariho B-Face hazoba hariho Chanel hazoba hariho Kingorongoro Magic hazoba hariho Masterland hazoba hariho GZB kwinjira ni ibihumbi amajana tatu ku muntu mutoyi VIP ni ibihumbi 10 nakabaye igasanzwe kandi koroshe hazoba hari ibinyobwa hazoba hari gufungura n'ibindi n'ibindi biryoshe hazoba hariho band ya Tribeca Hit Top 10 ni byinshi byinshi nibindi sino bivuga byose ko hariho n'ama supplies azo bahari egome
hazaba hari ibintu byinshi cyane naco gituma hari ya Jolly Swago muri Swaga team ari karadukurikirana avuga ati nanje niyo nzoba nibere ni B-Face on the floor ni Khalijo ini platform show B-Face ni Lowit ni kuri Lycée Skepes do Nyakabiga kuki mwimvire gushiramwo Shani Queen umigeme umwe wonyene w'umurundi mugiye mu Burundi harimo abigeme benshi
biravana n'aba organisateur barashaka kuba babonye ariwe akwiriye kujamwo kubera abakunzi nibaherera mu bindi uvuze ngo bashiremo abaririmbyi kazi bose ndibaza yuko ni benshi urabizi urumva nimba ariwe yashoboye kuronka hagufi nimba ariwe bo babiyumvisemwo kubera twebwe turabaririmbyi urabizi ko turabaye mvite mu bandi abavyo organize nibo bafise am principe ego
ikintu B-Face azokora Darasa asubira muri Tanzania avuga ati narahuye n'umwana yitwa B-Face umurundi nigiki
je ndibaza kwicambere yarakibonye kuko twararirimbanye n'indirimbo twakoze muri touches twazikoze ari hari twarakesha tugataha saa 11 zose twese turi kumwe urumva ari ibyo nshobo yarabibonye igisigaye tunuko duhurira kuri stage hama akabona yuko dufise abantu bakunda hip hop ubu n'abakecuru baratangiye kwikunda ndibaza ko babibonye ubu umurapera ashaka umukecuru ashaka kuririmbira ukumva ashizemo utuvira nka dutatu cuvuga swaga ejo twifuza biratangiye kuba
mugani wangu bitubye Antoine
tu Antoine na Antoinette mbona wakorde ya man bizoba bijyoshe vraiment ndibaza ko azobona icyo bita la difference mu kirundo itandukane
ya rap
ya rap
yo mu Burundi no muri
naje mvuze
muri Tanzania cyane
oya muri Tanzania ntavyo ndavuga frem iyo maze kuvuga gutangaza yo nyene kandi mfitiye ubuhamya niyo muri mu Rwanda hamize sigaye nazo ndacagira recherche numvugira ivyo ntaravuga
ariko twizere ko vuba tuzokubona la difference ya rap yo muri Tanzania no mu Burundi ko ahora muri Tanzania
eh uzoyibona ariko je sindayitangaza nakubugije ntumvugira ivyo ntaravuga eh
Yo, byari kuba byiziyo nabandanya mvugana na Galijo na Bifes ariko ndashaka umwe wese agire icyo avuze kubijanye n'igiteramo cy'igenekerezo ry'umunani atumira abakunzi biwe atumira abakunzi b'umuziki ndundi ba Bifes atumira abakunzi ba Galijo atumira abakunzi ba DJ Pro ba JZB abakunzi barimbi bose bavuga ngo uyo munsi tuzogende gushigikira abana biwacu kuko nibendera ry'igihugu rizo ariko rasamirana mu gihe Galijo na Bifes bazoduga kuri stage
Jewe kwanza ndabaza gushimira abari ko barakurikira kino kiganiro ndibaza sinovuga menshi ngwakabavuga ngo sindi mugani baca mu kirundi muramba barira mugana goma nsigure mvuga nti ikitumva eh ikitumva amacumva ruko habaye ikintu gicumise mu gutwi kwiwe ibi nibito
kwimpere kumva ko
keje nisho mugani teki kumfashije urumva je shaka kuvuga gutya nitwari dukiye no gutumira abantu ikintu nk'iki gikozwe mu gihugu ni ikintu kitari gito sana kuko biramenyere mugabo ni ikintu kitari gito ifo kwerekana umushitsi aje yuko abarundi abafanzi by'ukuri bakunda umuziki ndundi ega hanini ya no kuvuga ngo nukuza gushigikira abiwabo cyane cyane icyo navuga sikindi karibu kandi muze mwese kuko vinshi byavuzwe je sinkunda kuvuga menshi gusa mumbabarire gusa ndabatumiye kuri tariki muze mwishikire ndabakunda sana
ngo nakunda kuvuga menshi ariko yafashe mikro aravuga menshi araririmba abantu bakajyoherwa abantu bagatamba abigime bagakuri munzu ibintu bikagenda neza Bifes akajambo kanyuma
je akajambo kanyuma nibaza ko ikintu namamperereza ko nico guhimiriza abarundi gukunda ivyo wacu dabo ivyo babembe ivyo bo muri Ghana bo muri Zambia bifate basi pourcentage yavyo ariko ivyo wacu bigire pourcentage nini sivyo jewe ndangije ndabatumira itariki 8 abaherereye mu rumonge tuzohurire mu rumonge itariki 9 aba ari ingozi itariki 16 ndibaza uzohashika ndazi ko atazidoga vraiment ndi tayari kandi ndashaka no kuvugira nabandi kuko naravyumvise imyiteguro yabo kwikaze sana ibintu bizaba bimeze fresh kabisa izo flow nakubwiye mpora nkoreshiza black ariko nzoce mpindura nkoreshiza red
gatoyi flow za red gatoyi zitukura gatoyi gusa
yo yo nafanya show za wakubwa madogo kaeni mbali mimi ndo mfano wa kuigwa karibu fade mistari haters wanakesha kujadili ama shahili tungo zinawapa pressure kila meda mimi ndo habari job ukikosa elimu ya kitaa tafadhali kupe ujenzi unajua mimi nikifaa nikiondoa kwa tani enzi kuna hakuna sili kau kuzaliwa kipofu subira kivuta heli maisha pe kamba ndefu jia ukilingia uhai swemu wazi kupumua mziki ungekuwa divai hangover ingeni uwa najua utamu chai japo sijui bei yake na kula kuku na mayai mfugaji ana dake jia ukali wa kunguruma sio wendaji wa simba akimufikisha tuma Mr. Rap wa oh wananjaja mistari flow zao zinayumba ni wabova kufikiri kama wandishwa vibamba yeah wanafuata hizi news ila mimi sinagaza wanonijua Bifes wanasoma hizi flow mimi mkali kwenye verse sio mtukutane ukija na verse ya grace ukinidisi ni kukabeko on the flow kama kawa pamoja na Ami Pro kwenye platform things are going WhatsApp ize kulize what it is easy on the floor boy
umenge igiteramo cyamaze gutangura kuba naho kitaba ariko Bifes ndagushimire cyane
asante sana mzee
Shimire kandi Rally Joe asante sana team arakara yose babwira ati turabakunda sana. Byari byiza cyane twagiranye ibihe byiza n'abantu bahungu babiri B-Face na Rally Joe. Urabona yuko kuva hasi gushika hejuru kwa B-Face, kuva hasi gushika hejuru kwa Rally Joe, nkuko B-Face akunda kubivuga ngo ni bitu bya Antoine. Je namwe duhurire kuri Lycée Scopus igenekerezo ry'umunani platform show iyi mubona nizo biri kugira ngo evenement yose mushobore kwibona kuri platform show. Turabakunda cyane. Ku ruhande rwa kabiri nari kumwe na Montana, you can call me Ami Pro, ushaka kunyite muganga, ushaka kunyite platform show, ntuba wihenze.